nginesicathulo sami esibuvu. Umhlaba wonke usibhekile sishoda ngoporishi. Umbalo obovu kusona umele ukuchithakala kwegazi. Sinezintambo eziblue eziphambana kuhle kwesiphambano sasemarumini. Umbalo blue umele ubuhle besibhakabhaka nokuchithakala kwezinyembezi. Nginesoka isilamela imhlophe elimele imeqo ukweqiwa kwamabhadi kanye nentelelisi. Nginenkomishi. Nginenkomishi yami yenameli engiphuza ngayo imhude eyayenzeka mzulwane. Ngangahlose kumbulala umedam. Kakukumthusa nje. Izitsha zabi zagcwala emaphaseji, zagcwala emakamereni, zadisconnect amakamera, zathatha umakhala ekhukhwini. Ngaleso sikhathi mina bengisemakhishini. Abambe ikati likaMrs. Mnumide. Ngalifaka kwi-oveni. Ngathi Mrs. Smith ngicela ukhiye bemoto. I-safe kanye ne-password yesafe. Ungenwa amanzi emadulwini. Adonsi 38 revolver ngafaka 1.4 inch caliber bullet. Ngadlalisa isondo ngalithi athi ngicela ukhiye bemoto. I-safe kanye ne-password ye-safe. Ngathi Sbeva. Sbeva bro wami ngabe khona okutholayo. Wathi uSbeva uthola u-10 gram wamadayimani. Athi asivayeni bro. Ngaleso sikhathi abakakudlodlo basebe phansi phezulu up and down. Dlala iscope and donor gun blazing. Bangena ngendlovu yangena ukuthi ba. Washo for bullet. Kwathi ba. Usbeva ngamgcina lapho. Igazi lakhe laligcwele ama-tags amasismide 12x12. Imbuka ekhamisile kwakubuhlungu bro. Igazi lakhe ligeleza phansi izinyembe zakhe ziqathaka. Ubuhlungu. And wena unesibindi sokukhuluma amasimba ngosibheva. Huh? Unesibindi sokukhuluma amasimba.
Thank you very much guys.